Hello.
How are you, my dear?
Your son is it? Yeah. Very good.
Watu wengine wote watapanda the other side. Lakini hapa na kila mtu atafuta chini hapo. Hiyo hapa na hapo. Tunapaisa naona wako wengi kuliko wapanda
mbele. Tafuta agenda tafadhali.
Panda.